Zoti kunja kuwala Palibe angatsutse kuwona madzi mukhwawa Oooohhh Palibe angafunse kunja kuwala yeah, yeah.
Palibe angatsutse
kuwona madzi mukhwawa Oooohhh Palibe angafunse Ndendende mmene The way that I feel for you Palibe chimene I wouldn't do for you Zoti ndimakukonda Sizovuta kuwona Chikondi changa pa iwe ndichokuya Ndendende Zambezi yeah Ndendende Zambezi Oh wow oh Ndendende Zambezi Zamumtima saauzilana Koma zoti ndimakukonda iwe wekha Palibe angatsutse See my actions revealing The way that I'm feeling Na chikondi chokachi Palibe booleletsa Ndendende mmene The way that I feel for you Palibe chimene I wouldn't do for you Sizovuta kuwona Chikondi changa pa iwe ndichokuya Ndendende Zambezi
Manifest.